Aisha, unanidanganya maisha. Aisha, amani yangu imeisha. Aisha, listen to what I have to say.
Listen to what I have to say.